Ayo, twibwiye guhera ko hariho n'imbiga urumva twibwiye guhera ko hariho n'imbiga zizobandanya turambura turi kumwe n'iyo komine ndetse dufise n'umugambi wo kurondera ayandi makomine yo mu bihugu bitandukanye kugira tugiranire mu bucuti bufatiye gukorera hamwe mu by'iterambere. Mu kurangiza ariko mu muryango tunarangiza ntashyiye cyane n'iby'imvamutima komine Nyarugana n'ibindi bintu tugiranira mu bucuti. Nashimira cyane abakoze ibishoboka byose kugira igikorwa kigere ku ntambwe kigeze kuri uwo munsi, kuko hari abagendeye mu buryo butandukanye, bagendeye ibyiyumviro, abandi baraterera ubuntu. Nkabasaba rero ko mubandanya kudufata mu bwonko kugira iyi migambi igere imbere ko rusange
igihugu kizobyungukiramo,
hanyuma mu by'umwihariko komine Mutwa yacu nayo yatorere akoyo ntihambe komine yacu nziza ya Muhima, ntihambe komine Nyarugana, ntihambe intara yacu ya Ngozi, ntihambe igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ntihambe ubucuti ufatiye gufashanya hagati y'amakomine yacu abiri. Imana ndatabageze mu kibara rwose nibahezagihe.